igihe twatangura iki kiringo amatora aheze mu 2020 twaratanguranye icivugo no mvuga mbere ivyivugo nka bitatu twavuze tuti umuntu wa wose uronye icyo ufungura umufuko nawo uronye amahera ndabwira ngo turi kumwe twese bidashoboka twavuze turavuga tuti kugira iterambere rishoboke rikomoka ku mwenegihugu rikongera rikamusubirako rero uno munsi jewe ndakeneye intererano
abisilamu n'abanyamahoro nubwo hirya n'ino ku isi ari abagerageza gucyafuza idini ryacu naho biri uko ntibyabujije ko ahubwo mu gihugu cyacu cy'u Burundi abisilamu bafatiye ya mbere mu guterera bimwe bishemeye mu guharanira intayo kuyikukira hamwe n'umuzo wa demokarasi mu Burundi indongozi z'umuryango wa Kiisilamu mu Burundi uriko urasanga abemera mana bawugize mu misozi kugira babahimirize gukora bisunga iyo mbono ya leta murongoye nyakubahwa
n'icyo bari mukuru cyacu cy'u Burundi ndabaremeshe twebwe abayisilamu turi inyuma yanyu kandi turi ku kivi ariko rero naho turi ku kivi intambamyi ntizibuze ahantu nshavuga cyane cyane ku bakenyezi kuko nibo nkunda kuba akontakte nabo cyane twebwe abakenyezi b'abayisilamu dukeneye ingufu dukeneye yuko mudushigikira
itegeko ryasohotse ryo gusohora abahabara murabe koko nk'abantu bamaze nk'imyaka 2015 babanye kandi babanye ari abagore babiri babanye neza atakibazo uyara yari barutse n'ubundi ari baruka ikibazo kicagiha ba rero abana bo ku muvyeyi umwe mugabo bikitwa ko uyu muvyeyi w'abana bandi yiswe umuhabara hanyuma ubundi nawe sumuhabara ndibaza ko muri chaki y'abantu cababana na gwa rukundo gwa babana hazaba harimo ikibazo gikomeye cyane
ubu turi mu gihe cyo gushyira ibintu ku rutonde gushyira ibintu ku rutonde rero ntibyoroha kubera hariho ingeso mbi twari dufise twebwe turiko dukingira ingo desordre ikaba desordre none urumva twe tuvuze tuti rordre rero nigaruke akarangamutima k'ibiti ibyo tubaze tubikurego jewe ndaba umuntu naka arashoboye
Burundi aho imiryango itegamiye kuri leta yifuza ko ingengo y'imari y'igihugu y'umwaka utaha yakwibanda ku bikorwa bifitiye abaturage akamaro Gabriel Rufiri uyobora ishyirahamwe Olukome rishinzwe kurwanya ruswa n'isesagurwa ry'umutungo wa leta yakurikiranye impaka ku ngengo y'imari zirimo kubera mu nteko ishinga amategeko yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije amubwira uko byari byifashe
ibikorwa bimaze iminsi nk'itandatu bitanguye ariko ni ibikorwa byatereza kuba byatanguye itariki za mbere z'ukwezi kwa kane kwezi kwa ndamukiza nk'uko ibyizwa shingiro mu ngingo yayo y'181 itegeka leta yuko iteza kuba yashikanye ineguro y'iryo tegeko mu nama shinga amateka ariko bayishikanyeyo itariki zitatu z'ukwezi kwa gatandatu murumva rero ko ivyo bintu bidashoboka yuko byama biriko biracegwa narya tuzi neza yuko iryo tegeko ari tegeko rihambaye cyane aricyo gitumi kwizwa shingiro cyashinze ameza atatu yo kugiga mbwa muri leta urumva ko barizanye mu namashinga amateka asigaye irwi zitaringa zitatu kugira ngo baritore mbwa bivyo nibabigira kubera ari bijuju no kugira ngo nibasho nyashobora kubone kumwanya kugira ngo bagige neza rero mu ncamake ubu uya turi mu kintu bita budget program iyo budget program rero ubu imigambi yose tegekanywa ibanza kwigwa neza magashashira ko amafaranga ivyo rero mugabo kubera umwanya bari muto nibafata umwanya wo kubyiga rero bigacha bigorana gose nico gituma twebwe tubona ko byacerwe gose ariko tuko tubagerageza tubikurikirana kuko twebwe nk'amashyira hamwe yigenga uyahatuka ikintu bita budget citoyen no kuvuga budget y'abanyagihugu no kuvuga irimo mwitse abanyagihugu bipfuza
ivyo mumvuga ko abanyagihugu bipfuza ibintu ushira imbere nibi
n'ubu uya makino kiringo turakeneye kubona mwinteguro y'itegeko iri kurategurwa ni yamara gutorwa itusubire kumva ngo hakenye imiti hakenye ifumbire hakenye ibitoro hakenye inzoga ivyo rero leta igomba gukora uburyo bwose bushobora kugira ngo ivyo bibazo bihari bihanze abanyagihugu ngo mwimbu wabuzwe tukeneye kubona nk'ubu uya yuko hatowe budget d'austérité no kuvuga budget yo gutubikwa vubi nitubone amamodoka mirongo agendera inyuma y'umuntu umwe y'umugabo umwe usanga umuntu umwe inyuma ziwe ari amamodoka mirongo ibiri mirongo itatu mugihe abanyagihugu bose bakenye ivyo bintu ntibishoboka n'ubu dufise budget y'amamiliyaridi ibihumbi bine n'amajana atanu na mirongo murumva yuko amamiliyaridi ari menshi 4,500 miliyari ayo mafaranga murumva yuko ari amafaranga menshi cyane kandi ayo igice kimwe kiva mu makuru n'amategeko y'abanyagihugu ikindi kikaba amadeni ikindi kikaba kimwe bita amafaranga yo kuzibira ikinogo y'ingurane ibyo murumva neza yuko ari ibintu bidasanzwe twese tuza guterera kugira ngo igihugu cyacu ngize bavugisanga cyagize ibibazo byinshi kubera leta igumye itora amafaranga yo kubaho kwayo kwa minsi yose mugabo ntitora amafaranga ajya mu bintu by'imigambi yo kuzodwiza umwimbo
turetse ibyo byifuzo murafise mu mashyirahamwe yanyu murafise ubundi buryo bwo kuremera abategetsi kugira ngo bashire imbere imigambi mwipfuza irimo iyo migambi nk'uko mvuga ya budget citoyen
bisanzwe ibiro by'umukuru w'igihugu byari byadutumye ko kandi amasaha dusumira n'ubwo we nyine yari yabisabye turagirana inama nabo baremera yuko tuzoshobora guterera biciye mu ico kintu bita budget citoyen ivyo rero twarabikoze muri leta mugabo tubikora dusa nko kumenya ni bashaka ko tubikora kuko ibadutumye ko twaherutse badutuma ko mu biro by'umukuru w'igihugu mugabo ntitwigeze dusubira gukorana mu ministere sectorielle mugabo inyisho baduhaye batubwiye ngo nukubera umwanya ari muto kandi uraze kijya kete ritangwa gitwa leta do cadrage budgétaire byabonetse tariki 29 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2024 mugabo murumva neza yuko uwo mwanya wose bariko barategura nabo ntibajyama no kuryama n'ibyo mugabo umuntu aca yibaza ikibazo kubera iki bikegwa kandi hari umwanya uko mubikora hakiri kare mu bisanzwe itegeko ritaza kuba ryashyize ko igikumi mukuru w'igihugu itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu kugira ngo ritangure gukora itariki imwe y'ukwezi kw'indwi niko amategeko avuga natwe tuguma dusaba tuti leta nigerageze ishyire imbere ibibazo bihambaye nk'ibi bijyanye n'ubuzima bivuze ibibazo abanyagihugu bibahanze ibibazo bijyanye n'ikera ry'amafaranga y'agaciro kuduhuza umwimbu ibi bidusanzwe dukenera cyane ari bintu dushora hanze ntiturondera hano mu gihugu ibintu byo kuduhuza amashyirahamwe ya leta asa n'ariko aratembagara
ku mpunzi ya HCR kukibeshyera ko gifata nabi impunzi n'abimukira bahungira cyangwa boherezwa mu Rwanda gusaba ubuhungiro. Ibyo bikubiye mu itangazo ibiro by'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yarayasohoye mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri. Mugenzi wacu Diane Ninahazwe aratubwira ibindi bivugwa muri iryo tangazo.
Kwa mbere w'inondwi igisata ca Onyuchita impunzi ku isi cyari cabwiye sentare nkuru y'Ubwongereza ko gifise ivyemezo vy'uko muri uno mwaka u Rwanda rwabangamiye abimukira barimwo abo RCR ivuga ku Rwanda rwasubije mu bihugu kandi bashobora kugirirwa nabi. Ababuranira ishami rya Onyuchita impunzi ku isi RCR kwa mbere babwiye kandi sentare nkuru y'Ubwongereza ko ivyemezo vy'abimukira indwi u Rwanda kuba gwarirukanye mu mwaka uheze RCR yemeza ko ifise byari bikwiye gutuma Ubwongereza buheba umugambi wabwo wo kurungika bamwe mu bimukira mu Rwanda kuko kubarungika mu Rwanda kuga ACR bibashira mu kaga ko gushobora kwisanga amaherezo u Rwanda nago rubarungitse mu bihugu bibakorera mabi arimo kwicwa no kuburezwa igufa. Itangazo leta y'u Rwanda yasohoye bice mu biro by'umuvugizi waryo rigira riti RCR irabesha. Iryo shirahamwe ku ruhande rumwe rishikiriza ivyagirije vyuzuye ibinyoma amasentare y'Ubwongereza, ku rundi ruhande rikabandanya gukorana natwe mu mugambi wo kuzana mu Rwanda rutekanye abimukira muri Afrika barimwo abo muri Libya. ibiro bivugira leta y'u Rwanda bibandanya kuvuga ko ico batahuye ari uko mu bimukira HCR ivuga ko u Rwanda gwirukanye harimo umugabo ibirwa vya Seychelles vyimye ubuhungiro mu nyuma HCR muri Afrika y'Epfo ubwayo ikaza gufata ingingo ko akwiye guhabwa ubuhungiro mu gihugu cy'u Rwanda muri iryo tangazo leta y'u Rwanda icibandanya igira iti HCR nigeze itugisha inama imbere yo gufata ino ngingo nta biganiro na bimwe byigeze biduhuza nayo kuri no dossier u Rwanda nta makuru arenzaho rwavuze kuvyerekeye uwo mugabo ibirwa vya Seychelles je bavyarimye ubuhungiro kuri no murongo nyene u Rwanda ruca rubandanya gusigura ko aka arakarorero kamwe muri twinshi ico gihugu gifata nk'amareme ntanya yuzuye ibinyoma gikoregwa na HCR ibindi vyagirije u Rwanda rwita ibinyoma rwagarutse ko mwitangazo ryago ni vyerekeye umurwi w'abarundi HCR ivuga ko ico gihugu cimye ubuhungiro u Rwanda rukavuga ko abarundi di HCR ivuga yuko rwimyuru buhungiro batigeze babusaba ahubwo barenze ku mategeko agenga abinjira n'abasohoka muri ico gihugu u Rwanda ruti ibinyo nko kwihamenya abatwenzi kuko hari bihumbi n'ibihumbi by'abarundi u Rwanda gwahaye ubuhungiro kandi baratekaniwe ijwi rya Amerika ntitwashoboye kuronka abavugizi ba leta y'u Rwanda kugira ngo tubasabe umuco utomora umurwi w'abarundi bavugwa muri no nkuru n'amaherezo ye wa mugabo twatubabwiye yoba yarimwe ubuhungiro muri Seychelles ikindi u Rwanda rugaruka ko mwitangazo ryago n'abantu baza mu Rwanda bafise uburenganzira bwo kuba mu bindi bihugu ariko badafise impusha zibemerera kuza ku butaka bw'u Rwanda nk'abamukera rugendo nibanasabe kandi ubuhungiro u Rwanda aharuka avuga ko iyo aba bantu nk'aba basubijwe inyuma bidakwiye kwitwa refoulement imvugo HCR yakoresheje mu gutanga ingero z'abimukira birukanywe kuri no ngingo u Rwanda rugaca rwisigura rushimangira ruti turabisubiyemo utusi uturorero dukwiye gushigwa mu murwi wo kwirukana impunzi twabivuze akatari gake u Rwanda ntitwirukana abarondera ubuhungiro u Rwanda rusozera itangazo ryago ruvuga ko ishami rya ONU gita impunzi ku isi HCR gigenza nk'iririko ritesha agaciro umutekano wago mu butungane bw'ubwongereza ibi u Rwanda ruvuga ko rutabitahura kuko hari amasezerano yamaze gusinywa yemeza ko bamwe mu bahunga intambara bashobora kuzihungira mu Rwanda nk'igihugu gitekanye bagenzi bacu bakorera itorokanizo ry'amakuru y'abongereza Reuters bavuga ko barondeye HCR mu Rwanda kugira ngo itange umuco ariko yashimye kutagira ico ivuze hagataho sentare nkuru y'ubwongereza isa nk'iyafashe nka nkama ibimenyetso yahawe na HCR ku munsi wa mbere iyo sentare yasavye igisata ca ONU cita imuzi ku isi HCR gutanga ibindi bimenyetso vyo guha ubutungane bitarenze igenekerezo rya 28 uku kwezi kwa gatandatu HCR tukibutsa kandi ko yatanze ibimenyetso vyibanze ku munsi wa mbere aho yari yahawe umwanya wo kugira ico ivuga imbere ya sentare nkuru y'ubwongereza ku masezerano yo kurungika bamwe mu bimukira bico gihugu mu Rwanda.